Meanwhile, law enforcement agencies are ready to safeguard the BRICS Summit, addressing officers from across various disciplines of the SAPS and supporting security agencies deployed to safeguard the event. Earlier today, Cele encouraged them to make the visitors and citizens feel comfortable and safe amid the summit.
Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi konke sekumi ngomume kuthena bezomthetho beqinisekise ezokuphepha kwingqophamlando yomcimbi ohlanganisa amazwe asafufusa ngaphansi kombutho we-BRICS ozobe usungethelwe kuleli laseNingizimu Afrika esifundazweni saseGoli. Nokungumcimbi okuhleleke ukuba uqalo osukwini lakusasa zingamashumi amabili nambili uze uphothulwe ngomhla zingamashumi amabili nane kwephezulu kulo nyaka ka-2023 lapho izikhulu zamazwe omhlaba ezingaphezulu kwamashumi amane zizobe zinyathela kwelaseNingizimu Afrika.
Iy'nhloko zamazwe ney'nhloko zohulumeni bamanye amazwe ezibalelwa emashumini ayisihlanu nanye ziyatheleka eNingizimu Afrika, ikakhulu lezo zamazwe e-BRICS ebezilindelekile nazo ziyafika. Yokuqala ephuma eShayina ezofika ebusuku namhlanje umongameli wakhona ahlangatshezwe umongameli wethu. Ebesikuzeleke thina la sezokuphepha, zonke izinhla zokuphepha, nokuthi amaphoyisa kuphela, amasosha abekhona, abasemgwaqweni, abasemadolobheni nezinye izakhiwo zokuphepha, ukuzoqinisekisa ukuthi esikwenzayo sikwenzela ukuphepha okuphelele kubantu baseNingizimu Afrika.
Umagayi uthi akusikho nje ukuthi baqala manje uqinisekise ezokuphepha, kodwa kusukela ngonhlangulana kulo nyaka ka-2023 baqala umkhankaso obizwa nge-Operation Chanel obonisa izithelo ezinhle kakhulu ekunqandeni ubugebengu.
Bengasilandeli kusuka ngomhla ka-8 kuMay senza la esithi Operation Chanel, okusho ukuthi sishanela wonke ama-criminals. Esekudala ukuthi enyangeni ezimbili noma enyangeni ezintathu edlule sibopha abantu abawu 99,754. Kule weekend kuphela sisebenzisa lolo hlelo sibopha abantu abawu 9,000. So lolu hlelo lwe-BRICS lusifica endleleni esivele siqhubeke. Ozodoma seliphelile sesihambile, siqhubeke nokwenza lokhu.
Lo mcimbi we-BRICS kulindeleke uze nezinguquko eziningi kakhulu emazweni ase-Afrika, ikakhulukazi kwizinto ezithinta ukukhuliswa komnotho kanye nasekudaleni amathuba emsebenzi. Ezindabeni zeSoweto TV, ngingujabulani Cele, ngisesentini.